back.
Soon and Kine Azudia.
A matter of 1 minute.
Ko Allah mana subscribe da ƙararrawar sanarwa.